Kikingu la mezeneza.
Mezeneza minusha.
Ego, n-am sinzere că andică tancho cos.
Mezeneza.
Which one de boss?
Starboy.
Starboy. Yes, e să va. Starboy.
Kikingu n-am sinu choco zi, cu vedere că e hotel, bai ndi savir. Tu avai cu tango kikani.
Urazi none jewe wewe mbazi bibazo hanyuma rero kunyikwigira none nkubuye ni gushatse ko ndagucokoza unyibuka igico kintu ko kibayo byo gucokoza wewe mbazi bibazo
kigingi ndabona umuntu uraberewe kwanza
eh merci
karamelbet
uno munsi
ameze neza
uno munsi
uraberewe nini
mise yindi bisi
naberewe merci
yanajanishije
merci
kigingi kuri bijya bibazo bya Melbet kintu cy'ambere numvise bijya bintu bakaratubwira batubwiye ikintu abarundi tudakoresha réseaux sociaux nko bisanzwe kandi ukabuzi mu bastar b'u Burundi urimo ubiravye ikibazo mufise kuko namwe bw'ubwanyu n'umukoresha réseaux sociaux cyane ikibazo gihari niki turereka ivya Melbet
ikibazo gihari d'abord kenshi réseaux sociaux nga mu Burundi intambamye ikunda gushikira abartiste nuko ushira ku kintu kikabura ama views kikabura abantu bakiraba kubera iki yanabivuze ngaha mu Burundi hari potentialite nini internet irahari ariko nikoreshwa uko bikwiye sivyo mwarumvise na mheshimiwa Samia yaravuze internet gouvernement du Tanzania hayi Burundi biciye muri BBS dukoresha mengo ni internet nokuvuga iki nokuvuga yuko abanyagihugu bakoresha internet bangana iki abanyagihugu twari tubafise bashobora gukurikirana ibikorwa dukora ariko eske telefone ya Android ishobora kuja kuri YouTube umunyagihugu murundi arafise amikoro arafise le moyen zo kugura iyo telefone ahanyuma yaje kuyigura arafise amafaranga yo kugura ama mega eske c'est la priorité niyo priorité canke umunyagihugu wuye ariko arondera ikimutunga so urumva ni rugamba rurerure nico gituma na mvuga jewe nti nituze turahagarara cyane ku bintu by'abartiste ngo habuze iki muranda kugukunda kubyumva ayo madeba habuze iki twokora iki twebwe abartiste nyabuna deka dushire dutange umuganda n'iterambere y'igihugu muri rusangi umunyagihugu mutoyi sivyo nta kuntu azoza kuraba kahaoke a consommer bière atashize ikintu kuziko ifo yuko dukora ifo yuko mwimbu ibyo kurima sivyo bigwira bikagugwa ubusa ikiro kikaja ku mafaranga 100 cibiharage kikaja ku umuceri ukaja ku mafaranga 120 hanyuma umuntu azohaga amaze guhaga ni azoshobora kwipermeta rero ibyo bindi ni kuvuga kunezerwa ni kuvuga kwigurira aga telefone keza kuko zoba yimbuye kandi zoba yungutse azoba ari umwimbu y'ubutogera tera imbere sasa rero niho rero n'abartiste caturonkeraho natwe kuko caturonka abantu badukurikira kuri YouTube iyo YouTube abarundi barayija ko kubwinshi urabyumva abantu baragura izo telefone za Android kubwinshi kuko barafise les moyens nayo urumva nituje ngaho tubeshanye ngo n'abartiste badakora ngo niki kitagira ante niki
n'umutidandaza
kwidandaza bidandaza kuri bande ntabagura ntabagura urovyumva abagura bafise izindi priorite muri umwanya abagura bafise priorite zo kuvuga ati nda umwana wanje aje kwishura ndonke Minerval n'ukuvuga yuko je wumvise ka ga telefone gatoyi nkitaba chef wanje w'ukazi nkitaba naka ariko igikuru nkahembwa utudufaranga nkiruka nkari hinzu nkiruka nkarira abana ivyo byo YouTube gashaho umva ariyo priorite aroke YouTube twebwe yaza guhemba mu artiste ari uko abarundi muravye kuko nibo bumvye dukora sasa nico gituma twebwe rero dukore cyane tu arabaririmbye basohora indirimbo z'ukungene abantu bokura amaboko mu muzu bagakora abarimye bakagira abaruvye bakaruba neza abantu bakimbura abantu injya zikagwira uravyumva hanyuma ekonomi y'igihugu amafaranga akagira agaciro hamwe abantu batunga bagatunganirwa niho rero ayema loisir no yitambira nka loisir kuja kuruhuka kuri YouTube kuja kugirane ku internet twahawe twayikoresha neza turi benshi c'est ça ni je nibaza ko ari ivyo nahandi je vraiment abartiste twakora abartiste barundi bakora nta kintu badashira kuri YouTube ariko YouTube igatinda guhiruzura nk'abantu igihumbi kabintambara kubera iki aba population nabakoresha iyo internet bangana iki yes
okay ndatinda kubaze kigingi mu bisanzwe iyo umuntu agiye gutangura ikintu arashobora kubona benefice mugabo iyo abonye ugasanga agiye gutangura nashobora kuyibona kuba usijya kubatira muri Melbet niya he abanyagihugu kuko bisaba ko dukora
abantu b'investisi no kuvuga aba investisseur abantu bazana imitahe abantu bashiramwe ibintu mu buryo kuko Melbet nubwo ari shiramwe rize ukora urudandazwa naryo nyine rafite investissement yakoze kugira rize nga so Melbet rero ije kurubuga harabandi bariko eh harabandi bahari nabivuze mu ntango Melbet ni shiramwe yazanya makota ya mbere ugende ubirabo biverifye si nta publicité ko kugira abandi ariko ari ama société yanda akora ibya pari byo izanye korohereza umuntu agashaka gukoresha internet kwa gusa ufise telefone yawe Android ukagenda muri Google ugatapa Melbet bonka amamega bigusaba uravyumva iyo niyo nyungu abanyagihugu bariko udafise amamega urinjira kuri karibu na Melbet ushaka uri muri limitel eco cash noze ya ona mob ushaka uri muri econet ushaka uri muri smart hama ini tufise no musi kumugoroba ubigerageze ugire gucya bagiye gukorana urumva ni hariho nuburusho bwinshi butandukanye aho rero ntibagiye kimwe na herako iyo mvuza makota ku bantu bazi byo gubettinga uno musi Minushe aza gukina na Starball amahigwe menshi yashize kuri Minushe iyo ugiye kuraba kujyana imapari amahigwe ni biharuro baguha kugira ayo mafaranga ushize kuri Minushe cugwiza niyo bitale kota genda urabe kuri Melbet urabe no kuyandi mapari Melbet iri hejuru no kuvuga nshize ko dimi usanga kuri Melbet baduhaye 4.5 uravyumva ariko kuyandi batanze 3.8
n'acane cyane tumenyereye kuyandi mashira hamwe hariho amahera bakate ya benefice mbe kuri Melbet nabo bimeze gute kuko nibaguha ajye nyine direct ari amahera usanga to yaho ya benefice ishira
oye ivyo oye kuri Melbet barafise kumwe babikora sivyo nibaza yuko nurudandazwa nurudandazwa kuko mwese nimuza gusinda hari abadasinda ivyo rero Melbet nibaza yuko nta kibazo niza gukata umuntu yasinze vraiment kuko ari uburyo bwinshi bwo kudandaza kandi ntihombe ntiza gufata umuntu yasinze Minushe yasinze Starball hanyuma ngo ngo ari umurage amahera nzahuguha ngo ndakuramo ibihumbi bibiri ngo vya Melbet no none kamem natwe dushemo logique turazi kumwe ne sa fonction urazi neza ko ari abandi nawo washize kuri Starball none ashobaza kuriha biroroshe biroroshe kumva
tugende tuyaje gato yakuvyerekeye kigingi sama comedy baherutse kugira video utwebwira yuko bidakunda bijya bintu wabibwira gute ijambo ugize ubwire abakunzi ba kigingi cyane cyane
abakunzi ndababwiye yuko ari kwihangana itegeko ryarasohotse kandi turajyubahiriza covid irahari mu gihugu cyacu nkuko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwabiyerekanye no kubandanya rero twikingira ingingo y'umushikiranganje twarayubahirije kuko ni muvyeyi w'abarundi arabona ikibereye kubana ni leta mvyeyi yavuze ati ibyo biteramo byose bigwira abantu jewe nategekanya kwakira abantu 3000 canke 4 abantu 3000 muri kiya kibanza urabona yuko byari kugira nubwo namye ndabivuga ubuheruse nti ntitwaronse akajyo peut-être kubera umurindi ari mwinshi ko kuronka iyo turonka akajyo ko kwiga ukungene twobikora kuko nka kiya kibanza ukiravye cashobora kwakira abantu 2000 canke 3000 ariko leta yari yoshobora kuvuga ati ni nka suggestion ni nka proposition nk'umwana w'igihugu kuko ni leta mvyeyi ikavuga ati igiteramo kizoba cha pamoje dufate kigingi sama cari gitekanije ku bantu 3000 hazokwinjira abantu 500 gusa abantu 500 tukaratuvuga ati nakundi twamwari kwinjira ku 10,000 ariko mugiye kwinjira ku 250 ariko tukatugira distanciation tukabambika ama masque ntihagira umuntu umwe yinjira atambaye kashne tukabakarabisha hakabaho n'igiye distanciation sociale ariko igiteramo kikaba ariko kubera ngira peut-être nibaze yuko yari alerte nibaza yuko ego umuvyeyi rero hariya avuga ati banza muhagarike byose kuko turabona ko tuko tuja ahantu hagoye nuko jewe rero abarundi bari biteguye ico giteramo ndababwire nti mwihangane covid kuri tura hari ibintu byinshi twagiye turabura imyaka ingahe irahezera ne passe n'icabaye mwarihanganye nubwo nuko gusubuye twa twatangwe mapibise n'ibindi ariko nuko ihangana hari ibintu byinshi bigenda birahinduka singahonye none nko nabivuze ni kwisinzima
ariko nta kuntu to kwizeza abakunzi yuko vuba mushobora kukizana kuko no musi kitabaye ashora kwegeza itariki imbere mu gihe hagiye kumera neza mu gihe cy'u Burundi ibintu bikazogenda neza
nukuri jewe si jewe nije kitabaye impomba ni kuvuga yuko n'ubu ejo ejo ubushikiranganje bwo mugara y'abantu ubwo vuga bati ibiharuro vyamanutse n'ukuri nta covid tuko turabona abantu nibisanzuwe asha subira kuba subira guca kuri mwebwe nti ntabara mumbwirira abantu baze yego turyohegwane yego kuko jeyo nivyo bintunze ugatike kinjye ndabaho hama namwe mukagiye gumuntu akaruhuka. So ejo rero canke ya ejo Imana idufashije bikagenda neza tuzoshora kugikora bien sûr yego.
Be kigenge hari abantu batabazi bumvise show isivye batabazi ko hari uburyo ubumaze gukoresha mbere nubwo hatabataragera. Hariho ibi igihombo uba wagize igihe show ihagaze.
Bien sûr niko yego cyane gose nka kwa kundi sivyo wowe urateguye mu rubanza uratetse uraguza inzoga hari ibisubi haro nibidasubizwa ni urumva ari nuko bimeze hano hose yego hariho rero ibintu bimwe bimwe tuba twatanze ama avance ama podium ama sono urabona bijya bina ama éclairage ama écran ni ibintu bizimbye vraiment yego hanyuma bamwe bakasubiza abandi nabo bira ati ni gice tugusubiza gice abandi nabo ati nukuri ntugusubiza gusa niyo byasubira turacara ingaha iyi business ndugire tuyivemo uragara kutori podium abarundi niko bimeze kuko kandi ndabona nande sishavura kuko abimara shaka ko yakoresheje kindi sivyo shaka ko yakoresheje kindi none ushaka gukara ngo ngo ya
avance akureke basi ni azo kusubira igu.
Bona nubundi n'ukuri twarumvikanye. Twarumvikanye. Ego vraiment abantu beza cyane ndabashimire cyane. Nibaza yuko nabo nyene si ntacho bitwaye ndabavuze bafite podium nziza World Beach. Abantu bo ku World Beach twarumvikanye neza nshimira n'umugenzi yabanshikanye ko nabandi bose twako turakorana n'ukuri ndabashimira.
Ego. Reka tugushimire natwe bwa koze.
Ikibazo cyanyuma kenshi musozera. Kuzana ndimbati ndimbati no bakinyi ba comedy mu gucu Rwanda kandi babishoboye ndetse banabizi yari inchiro yiwe ya mbere kumuzana mu Burundi byari byarakoroheye mbega niki cyakugoye kugira ashore gushikana mu gihe cyacu Burundi.
Bon, urumva umbare ngo byari byarakoroheye hanyuma munyu musubira kumbaza ngo mbega niki cyakugoye
tumbereza
neza. Ah, byo ah, okay. Byaranyoroheye. Urumva nta king nta cangoye. Yego. Ah, avuga inoti. Inoti nibanga nibanga giwe na jewe. None wewe Star Boy ni wawe?
Ni gwanje.
Star TV.
Ah, Star TV ni gwawe. Ukora wenyene?
Yeah, of course.
Oya nta cameraman ufise?
So ndamufise, cameraman arahari.
Umuhemba nga.
Amahera ndamunka ni wanga
none merci
urakoze cyane kigira
urakoze ego merci
ego.